Ngomeya kuphela ushayela sabelo mbatha lalela
abantwana abuhamba nada bazojiva nje bese bayahamba abantwana notjwala faka faka kubazo yashuma mama athi ngijive nana ngithi kubuyisa ivibe lana ngizohla tjwala ngizobhaya isikhupe sinobhasi ngathi sangichaza ngathi sangichaza ntombazane woza ngihluphaye I'm not a seller I'm a buyer ndawulele phangizela ngubani I'm not a player like tuzobhala nabantwana shayi tuzobhala I'm not a player like you so far. I want to show you to the ball.
This hope is no bad. It's like someone's gone. It's pretty cool, so good. It's all I can stop me. This hope is no bad.
Ngomeya kuphela ushayela sabelo mbatha lalela
abantwana abuhamba nada bazojiva nje bese bayahamba abantwana notjwala faka faka kubazo yashuma mama athi ngijive nana ngithi kubuyisa ivibe lana ngizohla tjwala ngizobhaya isikhupe sinobhasi ngathi sangichaza ntombazane woza ngihluphaye I'm not a seller I'm a buyer ndawulele phangizela ngubani I'm not a player like tuzobhala nabantwana shayi tuzobhala
I'm not a player like this.